tukibutsa abarundi yuko Zed Feruzi yari fatanije n'abari kwaragira imyerekano kugira babuze nkuru nziza kuja ku kiringo cha gatatu kitewe n'amategeko nkuko abenshi babibonye Zed Feruzi kumusaga yashobora gufata ijambo abwira abarundi abibutsa yuko ikiringo cha gatatu kidashoboka kubera amasezerano ya Arusha atagitegekanya ekadetse n'ibiza shingiro arerekana neza neza yuko kitanakenewe uravye ibingo bibiri inkuru ziza maze ni inganda ingene yazitekije mu gusozesha abarundi mu kubica mu kwasahura mu kubakorera ibidashoboka ati rero ico cagatatu cyo ni gishoboka aha rero icakurikira uko bacibamwica.